sekuphinde wabulawa elinye ikhansela, uMnqobi Molefe. Ubeyikhansela elaziwa ngoga, ubulawe ngesonto ebusuku amadoda amathathu angaziwa. Akuqondakali noma bebehlose ukumbulala laba. Kodwa uyena yedwa udutshuliwe ngenkathi kuhlaselwa.
There was a confrontation between the victim and the suspects, and the victim was shot and fatally wounded. The suspects fled the scene without taking anything.
Abasebenzi bakamasipala kanye nabaholi be-ANC bebezohlanganisa amehlo nomndeni, sebenxuse amaphoyisa ukuthi asheshise uphenyo lokubulawa kwabaholi. UMolefe uyikhansela lesine eqenjini ANC ukubulawa esifundazweni ngemuva kokhetho lwangonyaka odlule.
Ukhansela wethu besebenza kule ndawo esemakhaya impela, lapho kunzima khona ukusebenza kungafani nasemalokishini, kodwa benza umsebenzi omuhle kakhulu ukuletha intuthuko emphakathini. Namanje ke sithi ke emakomitini nasemndenini sikanye nawo kulobu buhlungu esikubo nomphakathi wonke waseThekwini.
NgoLwesine kwadutshulwa kwabulawa ikhansela le-IFPMC ngamaphakathi nesifundazwe KwaZulu-Natal, elinye le-IFP lathola ukulimala. Amaphoyisa athi akukaboshwa muntu ecaleni lokubulawa kukaMolefe. Mlondi Khadebe, SABC News, eMkhomazi.